Bakuze mu bidongo bachakare. Omulenzi yadduka Sara ng'ali lubuto, amusize emirwadde, yafiira mu kuzaala.
Defenseless before you, you're the source of life.